we
nubu birashitse Mr. Sammy aragupropoje ngo mugire mariage wakwemera
tagira mariage gute kanda afisi abana
arafisa abana
byana byana
numukora
karabaye
ipfutse uvutse uti twagira mariage gute kanda afisa abana numukora oya yeye kumanga bakuzishuve dia abivutse wabivutse ntacho nzokakata Ana kimi nzoka katakata. Nzoka kuramu wako zishu mendi ya kani nzoka kuramu. Kuzara viso.
Mwana shire.
Mwana shire. Mwana viso mga.
Mwana viso wana. Na wabiti paido na pi.
Chaki. Oya njwe dirabu.
Dirabu racha.
Oya nukukima. Wako zishu mendi umusi narosi mvota. Wako itani.
Ivete.
Kenda fisi kibazo cyo kwinjira muri mukiganiro ntaramukanije mfasha undamukize bakunze imishu medi.
Ishu medi anda baramukije cyane muramedi neza kwebwe turamedi neza sinzi namwe ariko nibatiko medi neza abagwaye imani bakize.
Cyanki bakire navyo ne ntangorane none erege bakiriye nta kibazo.
Hageze nyine baragenda nta kundi.
Ivete. Hajya uri vete usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe
ndadandaza online I can affirm me
uvuze ura
ndadandaza kuri online
ushatse sigurira abakunzi b'inshu media udandaza online ni kuvuga
guys ndadandaza online kudandaza online nda postinga umuju ibirato by'abamuju z'abamama bakobwa ibirato by'abapapa umuju z'abapapa ubikeneye arandondera kuri telefone kanshi tukavugana ama tuka kabivugana byose
sawa sawa mukabivugana byose bakunze ibishu media rero aha nta makuru mufise reka ndayabahe Ivete numwe mu bantu turiko turabona mwireresi ya Sammy yitwa umuzi
oya rabesh na kinyigira neza
eh wewe akinyigira neza mwiye ari karakina we nturi
oya sindatangira guki
usuzukina
David
usanzu kina kwa Sammy rero
ego
muri rukundo tv cyangwa muri Sammy official
My name is Sammy official.
No muri kondo tv warakinyeye.
Yes nakinyeye.
Wakinyeye. Mhm. Ngore witwa Ivete.
Ego.
Kandi wewe usanzwe umushiri wa Sammy?
Mhm. Ego.
Nagira umwe mu bo yisumama.
Oya, ni bosi wanje bagabye byo kwisumama nta byonze.
Uri bosi wi.
Oya ni bosi wa.
Ni bosi wa.
Mugabo yakoraye ne.
Kandi jako ka. Oya ntangorane none usanzwe uri nkumi cyaburuba.
Eh ndi nkumi.
Uri nkumi?
Mhm.
Awe n'umende uri nkumbi? None. Urumukobwa. None.
Ubwo gatagira umuga.
Uracyari sugi cyanke barakuzogona.
Cyabyo ntabyanze.
Ntabyo uzi gute. Ntabwo barakoze kubi.
Aya nako ntabyanze. Nk'ibyo nk'icyo kibazo nakimbajije no mama byumvise cyo kukubira.
Bakoze inshuro media mu ndabiri uyu mukobwa mu maso. Hama mushe mumbwira ko mama we gusa rero uragize umuga. Harageze nimba hatarengera
cyangira hararengera
ne none nimigaro cyanke warabutse
oya ni haragera ndacyari muto
uracyari muto yagira imana niyo bishaka kuzoronka
bishatse tutogenda cyaje ko dashaka amafaranga
turi yubara burya hajya ni hatari turi yubara
hayi mana ni irinda umuntu nayo umuntu wewe
Ivete umaze gupropose n'abahungu bangana niko bankira.
Sha reka kungerageza.
Eh?
Tese nanga ndeka kumbeshe. Guys ara.
Guys Ivete murumva ari karavuga yuko akiri nkumbi. Ejo nkatoza makuru yawe nkasanga warahukanye.
Sha. Doci nzanire umugabo azabivuke.
None nta mugabo wigeze wewe.
Aya.
Kwa ituraboneka nimba taru kwihisha. Uneka yuko ata mugabo rike. Ehe watanguye gukinira se ndundi ryari.
Sha. Mukwa gatanu mba tari mukwa kane
cyaje gute
narabikunda narakina nyene imwe byo kwifurahisha nyene nabandi bo comedy nyene bwo kugerageza nyene oya kandi yambije bo comedy nyene bwo kugerageza kuba ko nasebwe ndabikunda mu rumonge nyene Sindi yavyagiye gufira mbona ntibagisubiye gukina bamwe baragiye bagiye ku mashuri bandi baza ku maniversite rero cangiriga mahigwe meza turaja ino nkama tumaze kuzino nanifise umwankle yarabikunda cane nawe tukina filme Estoni niyo natanguriye gukinamo ntaraza kwa Sammy nyene twakinyaga filme kamwe Monyuma.
Okay. Eh hama rero ati bishabigenda gute? Sami acara kwakira. Nta giturire yakwatse.
Sha. Namabanga yakadari ko nta giturire yanyatse.
Namabanga ya.
Giturira.
Kandi igiturire cyabigeme turaki.
Eh anuko iki mana ndamubeshye hamwe navuga ngo ngo harepye ansaba. Yakada.
Yarahatswe kubigusaba gusa.
Oya, no ndamubeshye nuko yerekwe mana.
Mbe none we nawe uburi muri babandi.
Abaye.
Babandi biriko baratumwa bido.
Bidoga bidogeshwa ni iki
bavuga. Kumva yuko abakobwa mwese mukinira Sami mwidoga yuko ngo role principale agitrice yamayiho umukobwa umwe mu masinema yiwe yose.
Ntabyo nzibaga abaje na njye ndazi uko nduma actrice nigeze gukina filme ya Granite. Eh,
derivye. Actrice principale.
Ego. Ndebye rero ntabyo.
Cyane wenyine baba.
None iyo Granite imwe gusa nakinye niyo atuma avugura babeshe kuko nanjye ntabyo ndumva.
Ah, urumva rero abakozi nishye umvise agomba mpindura umubeshe.
Oya, just ndaguhindura umubeshe. Kinyere nuko mbonye nyene numvise nyene ubabeshe kuko je n'irya mbere ndabyumvise ibyo bintu.
Ubu kwa Sami official ibintu byifashe gute?
Tumeze neza.
Akazi karagenda bisa neza.
Managa turakora niba mubibona kuri YouTube umunsi sama da posting abagabo hageze.
Aya mu minsi heze ntiyari kara posting ntuze nawe kumuvugira.
Yarafise akazi kenshi niyo mpamvu atari kwa posting.
Kenshi kawapi nkaka yo.
Nayanje yari kwa bari ko barashooting iyo filme y'inzenye. Yumuzi w'umusaraba. None gasha yavura ajya gukora ibyo akora kandi afite indi filime ariko araposting.
Ntibisiguhe icyo. Bisiguhe icyo we nawe ugomvye kumuvugira. Imbere y'uko ashooting inzira y'umusaraba. Yaragize iminsi cyo cyariko turamu.
None igira neza nta wabonye aposting. Bukeye neza ntiyari iriko. Kubeshe.
Urya duke erega aragize gihe turakwama turamubura.
Oya. Ni nta wigeze mubura abaga urabeje.
Mugabe we mu iyi minsi ndiko ndabona watagase.
Niko nari nsanzwe mezi. Shora gusanga ari ubuntu bw'Imana bwiyongera.
Mu mafilime yo mu minsi hezerega we umuntu akubonye ntiwasa nk'ukuso.
Nasa gute.
Imaje yiwawe ntiyasa neza. Ntiwumvise bavuga yuko Sami ngo akora filime zitagira imaje nziza.
Mana, dusanga ari cameraman je ntabyo nzi nk'ibyo ntabyo nshobora kumenya
ko. Erega abakobwa mwebwe mfa kubona muri ko muratamba tamba imbere ya kamera gusa.
Dewe mananje ngi icanda ikindana kuri tere no gukina gukora akazi kandanye meje gukora akazi kandanye amonta nabi ai aribaza je mba nahije akazi kandanye je sinzi kumonta sinzi ngo abigira ngo sinzi ngo bakwica ntabyonje no kuri kima
ntacyo yaturase nkubu birashitse Mr Sami aragupropoje ngo mugire mariage wakwemera
tagira mariage gute kanda afisi abana
arafisa abana
je nabyanze
numukora
karabaye
ipfutse uvuze uti twagira mariage gute kandi afise abana n'umugore. Oya yeye kumanga bakuzi shubedia abivuze wabivuze ntacyo nzoka kata ntanakinye nzoka kata kandi nzoka kura ngo bakuzi shubedia kandi nzoka kura gusa arafise oya ngushyiramo n'afise muganga
n'afise abana babiri baido na pri
baido
na pri
baido na pri none ya bana
akakungera
indira afise n'ukorere
oya namugaragi
ayambira kugira ati
oya jenti kafise baido na pri na bana
none kwafise rero ni kanya ko twabonye bagira ubugeni na kanyana none burya bugeni bari se
baracha nk'ibyo cyugendo kayibaza Sami na kanyana byo ntabyunze
Umwana ubwenge yumvira munduru. Gusa akabya yavuze nzoka kata. Kajya nzoka kata. Ntugira ikibazo. Kajya nzoka kata. Ni kari. Kandi nguma mvuga ko nzobikata. Oya navyo nzoka kata. Eh gusa rero urakoze ne. Erega ntacyo kugira.
Oya rero.
Ntacyo.
None.
None aragukubita none.
Ari genda ndabihepe.
Eh. Aragukubita. So, oya yo.
Ege nje.
Ege neza cyane bimeze bien nariko ndakubaza nti birashitse Sami aragupropoje mugire mariage wokwemera
byarabyanze
ntabyutse ntacyo teke Sami kiza pasikara araje ati jewe nagukunze tugire mariage wokwemera
je nabyanze
none wowe uri gishusho rero ndiko ndabaza
no comment nico nashobora kwishura nyene
kandi ndabonye samaraje ngo mugire Sami mugende ngo mugomba mujye muri shooting na Sami gira akajambo kanyu mumbyiye abakunzi b'inshuvedi Ari kamera Sami uyu muntu wawe ntuzomukubita hari amabanga yambiye yawe. Genda yakubwiye ndagusaba ikigo. Cengiye ngenda gusaba ikigo.
Kuvuga bakunzi ba filme ndundi, bakunzi ba filme ndundi. Nizere ko mwabonye twabwiye ati tuzokora filme nziza itagase. Ifise amasana mu meza, ifise histoire nziza. Za filme apana za filme mwari musanzwe mumenyereye. Ni kuvuga ngo filme umuzi
w'umusaraba. Abaru bibagiye kwawe.
No yibagira kandi rukwira mu bufu. So rero turasavye mu byukuri mudushishikare mudukurikirana. Turabakunda cyane. God bless you. Nifunika mwaka abantu bari kwaravuga
ati. Nijya filime none kuvuga icyongereza kishi. We wakigiye he ko nzutaza.
Amani jewe reka kunitiranya nawe.
We bagiye muri bwa bukrepe bwo ngaha mu kinama wewe kugira ngo igi icyongereza.
So murakoze cyane sawa bro.
We sawa. Gusa ntuze kumukubita.
None kugira ubwo wega ntango.
Ngusipunje siri. Hapunji. Natena haivunjiki.
Wumvise rero byabindi wambwiye ko afise umugore. Ntangora nakugira nagusabiye.
Sina isi and as mama priam ma bait.
None kare ko ari wabuze ngo yo kukomora ngo.
Oya, nyene kweraho. Hari gihe nyine biba atari ngombwa.
Ntibiba biri ngombwa. Twibwire sha. None wowe uyu munsi muri filime uri kubibona gute? Birakuryohera, biraguhimba.
Biratesa kuko nakaje nkora nkunda ndagakunda cyane.
Hari aba mama bavuga ati bakubonye nk'abantu bakuze cyangwa abandi bantu bakubonye ukina sinema uri umuntu w'umwigeme bavuga ati vraiment urya nta mukobwa arimwe akina bijya bintu. Bifata nk'ubusutwa abo bantu bacho bantu.
Nukuri filime nakazi mu kandi ni nkuko dandaza ibirato ni nkuko dandaza impuzu ni nkuko ukora ibindi byose ni nkuko ukora na resitora ubundi bwo batwiyumvira n'abariko siko tumeze tugakora nk'akazi nyine abamaji bamwe amaze kubona niba arabona ko arimo abamama biyubashe bakina abapapa bafise imiryango bakina n'ukuri nakazi pe
hari abantu kugeza n'uyu munsi bakivuga bati umuntu hajya zijya senezo mu buriri zijya bakina baryamye ati ntibapfaho batabikoze wogira icyo bambwiri
n'ukuri burya n'ububeshi kuko haba hariho kameramani haba hariho ubufata itara haba hariho hari n'igihe biba ngombwa akaba ari n'ufata amajwi rero nanye n'inzu ndetse n'abandi bakinnyi baba bahari baba ariko bararaba ukuntu bayatinga kugira ngo kombure abatabizi babibonereho abatari bwabibone nabo babibone bakumva nyine binyuze hari rero najyane najya murange ndakuraba n'ukuri nyene nta bintu birenze biba bihari kuko nta kintu wavura ukora hari abandi bantu bagabo nawe niba bareka kutwiyumvira nawe ubundi bwo turabana beza bijya gusa nyene ubikora ingeso naho nyine ntibabikorera kuri kamera ubikora inyuma ya kamera bagabo
nkaho ubikora inyuma ya kamera
kandi mureke kumbeshe
ubikora inyuma
ya kamera ari ingeso navuze ati ari ingeso niwo bobikorera inyuma ya kamera ntoza kubikorera muri kamera.
Yes. Hari abantu n'uyu munsi hari abahungu bavuga bati jewe nta mukobwa kina irerese ndiwundi n'utwara. Wewe uwo muntu ntacho wumuhanura w'umusore.
Abatakunze. Ya kwera ko
mvuze ngo iki nari mvuze ati rero gira akajambo kanyu mumbwire abakunzi b'inyishu media bako umuseze bo kubaseze.
Ishu media turabakunda.
Basha na urakimanzika kweri uracyari inkumi n'uko. Eh? Ishu media turabakunda.
Na uri kigerage?
Basha umbwire rero. Kankwe kere uracyari rega naje ndi musore. We rero kandi wenzo zakukuresha kwanze.
Yeah.
Eh banzu ndabe. Ahantu mbona ko diserie none nje kukuresha bonya. Eh? Bakunze ishu media uyu muntu ubona tutangana. Kwanza ninda muri commentary babambye nzoze kukuresha nzosha. Ngira ikiganiro cyagenze gute wewe ukibonye kuri jewe
urakajagari mbadi yo byinshi gusenye cyagenze neza
ndahatsikaye ko nzoza kukoresha nta kindi we ugenda amahoro ugenda guhereketse kwanza muri
oya reka
none je rero byo kwankarira bakunze bishyo medi urumva kagaye k'inkumi kumbe rero wenda abonye igituma hawe umugabo uragayana. Wewe kwanza chimbona warabutse mugabo uragaya.
Bashara guys arambe nuko je singana ndakana keza.
Akana keza je nkubye akunza zakukoresha ukashutangura kuvyimba byimba. Ugahikayiga nk'igitumura cyasenye sacuye mu.
Kirieno. Kirie.
Nabitumura ugize imisi bona batembereza mu buryo byasenye saba ingano.
Je nuko kimana imbere kwera ntabijyana byo ndabona urakinzanira ndakirabe.
Zokiguha.
Eh yo zakidaka.
Ndakiguha izo gito.
Kwoza nari yo janda zibaga byasenza. Dema ndarira bintu bizuko inajyoje ama mbone ni mbaneho ni byimbya nyene niti
naho bihera reka ndakure kugende bakunzi bicume dia reka ndabaseze twari kumwe n'uyu mukobwa n'ukuri murabona sinari muri mudu kubera yanyayuye reka ndaguseze
ego murakoze
ngitugende ndagorekeze
ego ngitugende
muri shoot